Ndasubiye kuramutsa mbakanze mwe mukomeza kudukurikira hano ku kimenyeshamakuru cacu ari naco canyu iwacu TV kibageza ko amakuru akomeza kuvurwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi. Mu mfunyapfunyo z'amakuru tugiye kubageza ko mwido nido nuko umugambwe CNL uriko urasaba abatware bibubanza gukora bisunza amategeko bakareka kuburagiza iyindi migambwe. Kuva ingwara yiswe inyonko yo mu kiyaya ca Rift Valley yatera ariko haravugwa ko ibiciro by'ibitungwa bito bito birimo inkoko n'inkwavu byaduze ku isoko nkuru ya Kayanza. Naho muri Cibitoki hoho ngo abanyeshuri bo mu mashure nshingiro yo muri komine ya Rugombo basanzwe bagaburirwa ku mashure bariko baridogera kuba bararonyejwe ibiharage bitagira inkozo mu kwezi kwa gatanu guheze. Naho mu yandi makuru ariko aravurwa mu gihugu c'u Burundi nuko abatuye mu ntara ya Kirundo bo mu gisagara ca Kirundo basaba abajejwe intwaro guhagarika umuntu wese arangura amakara yose yinjira muri ico gisagara. Mwibutsa gufyonda sabone niba ukoresha YouTube y'Igifaransa canke subscribe niba ukoresha YouTube y'Icongereza kugira ngo tujye dukomeza kubana n'ayo makuru tubashikiriza buri gihe kandi agushikire mu bambere. Ido nido yano makuru ni mukanya ntucikwe. Nkuko twari tumaze kubibashikiriza mu ido nido nuko umugambwe CNL uriko urasaba abatware bibubanza gukora bisunze amategeko bareke kuburagiza iyindi migambwe. Kamwe mu turerero twiburagizwa hagatorwa saburongoye hatanga naho abanywanyi biwe biyubakiye ingoro y'umugambwe mu rwego rw'intara ariko ngo ubutegetsi bwararemewe n'abarongoye umugambwe mu ntara ku buryo kwinjira iyo ngoro uno munsi ari ikibazo gikomeye. Uwo arongoye umugambwe CNL yabivugiye mu gisagara ca gatatu ca komine Gihanga kuri uyu w'Imana aho uwo mugambwe wariko urahimbariza imyaka itatu iheze ubayeho. Mu ntara y'Ibubanza bo siko babibona. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari hasigura ko umuntu amaze kuzezwa amabanga ategerezwa gutunganiriza bose. Jean Bosco Nduwimana yemeza kandi ko imigambwe yo mu ntara y'Ibubanza ibanye neza. Naho muri Kayanza hoho ngo ibiciro by'ibitungwa bimwe bimwe nk'inkwavu n'inkoko byaradugijwe ku isoko nkuru ya Kayanza ngo kuva aho hadukiye indwara yateye ibindi bitungwa nk'inka n'imene yiswe inyonko yo mu kiyaya ca Rift bamwe mu baguzi babwiye isanganiro dukesha iyi nkuru ko hara umuntu afise ibihumbi 13 yashobora kuronka inkoko kazi igeze guta amagi ariko ubu ni impaka ube ufise ibihumbi 20. Urukwavu rukuze narwo rwahora ku bihumbi 8 ariko ngo ubudafise ibihumbi 13 canke 14 bavuga ko atarwo waronka. Baba abaguzi ico kimwe n'abadandaza basaba leta ko yokora ibishoboka byose hakaboneka urucanco rw'iyo ndwara kugira inyama z'inka n'imene zisubire kuboneka ku isoko. Ku bwabo ngo bizotuma n'igiciro c'inkoko n'inkwavu gisubire hasi. Naho mu yandi makuru akomeza kuvurwa nuko mu ntara ya Cibitoke abanyeshuri bo mu mashure nshingiro yo muri komine Rugombo basanzwe bagaburirwa ku mashure ngo baronyejwe ibiharage bitagira inkozo mu kwezi kwa gatanu guheze. Abanyeshure bavuga ko ibiharage vyonyene bibamerera nabi munda. Bamwe mu bavyeyi barereye muri ayo mashure basabwa kurungikana abana babo inkozo z'ivyo biharage. ni mu gihe bo bavuga ko ataho bazikura kubera umwimbu wagenze nabi. Ivyo biremezwa n'uwujejwe indero muri komine Rugombo Jeremie Sibomana, aho amenyesha ko bamaze kubona ko habonetse ibiharage n'amavuta gusa, baciye barasaba ko abanyeshuri bazana inkozo. Asaba ishirahamwe PAM ribaronsa ivyo bifungurwa kurungika ibikwiye nk'uko vyahora, kugira ngo abana bajye babona ivyo barira ku mashure yabo, aho kurya ibiharage bitagira inkozo nk'uko umuyobozi w'iri shure akomeza abitangaza. Mu yandi makuru twabagezaho nuko mu ntara ya Kirundo, abanyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo basaba abajejwe intwaro guhagarika vyihuse buri muntu wese harangura amakara yose yinjira muri ico gisagara. Bavuga ko hagira hahere hafi indwi ebyiri ata makara atemberezwa muri ico gisagara. Abo baba muri ico gisagara basigura ko ivyo vyatumye ibiciro biduga cane. Batanga uturorero tw'umufuko wahora ugurwa ibihumbi 15 ugeze ku mafaranga y'amarundi ibihumbi 22. Uwohora ku bihumbi 13 ubu uri kugurwa ibihumbi 18. Ntitwaronse nyene kurangura ayo makara kugira agire ico ashikirije. Musitanteri wa komine Kirundo hamenyesha ko ayo makuru bayazi kandi ko bagiye gutorera inyishu ico kibazo. Viateur Habimana havuga ariko ko hatabwo bibujijwe kurangura ikintu hanyuma ukagisubizayo. Ku bwiwe ikibi ni uko yokidandaza ku giciro c'umurengera canke abanje guhungabanya urudandazwa rwa mugenzi wiwe. Ese mwe aho mu bisata bitandukanye vy'u Burundi mutuye, ibintu byifashe bite ku bijyanye n'amakara? Mwatubwira ingene bimeze aho hose mugiye muherereye mu bisata bitandukanye by'u Burundi. Muturungikire uko bimeze muciye hasi aha muri komantere. Mu yandi makuru akomeza kuvurwa mu gisata c'ubutungane, hoho nuko muri Rumonge umwigisha umwe wo kw'ishure nshingiro rya Tara muri komine Bugarama hamwe n'umunyeshure yahora yiga muri iryo shure nyene bapfungiwe mu gipolisi mu Rumonge kuva kuri uyu wa gatanu uheze. Amakuru hava mu Rumonge avuga ko umwigisha ariko akorwa ko amatohoza yo gufata ku nguvu umwe mu baregwa biwe. Umunyeshure nawe hatohozwa ku bijanye no kugerageza gukuzamwo inda. Murunani Fenadebu rw'abaharanira agateka k'abana mu Rumonge basaba ko ubutungane bukora akazi kabwo, uwagiriwe n'icaha akabihanirwa. Naho mu yandi makuru adushikiye kano kanya nuko komiseri ajejwe ivya politike amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika Bankore Adeoye yamaze gushika i Bujumbura, aho aje mu rugendo rwo kurabira hamwe n'indongozi z'igihugu uruhara rw'u Burundi mu gikorwa c'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gutsimbataza amahoro n'umutekano ku mugabane. Kandi tukaba twaboneraho no kubibutsa ko u Burundi busanzwe bufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu birangwamo umutekano muke, aho twavuga nka Centrafrika ndetse na Somalia. Reka mwibutse gufyonda subscribe canke sabone ne utarafyonda, ko kugira ngo tujye tubasha kubana nawe mu makuru tubageza ko buri munsi kandi hagushikire mu ba mbere. Vyona ba vyiza uramutse ufyonze kuri portage, kugira ngo inshuti ababanye n'abajyango bawe nabo bajye babasha gushikirwa n'ano makuru tubageza ko akomeza kuvurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Murakoze, nyagasani akomeze abahezagire mwese aho muherereye mu bisata bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi.